Chakwazo kirahari gose kirahari barara hanze bensha
uyu numwe mu bapfungwa bo mu ibohero rikuru rya Gitega avuga ko abanyororo babaye murengera benshi muri bo bakaba basigaye barara hanze aho bita ku ibaraza imbere y'ivyumba by'iryo bohero isoko ryacu rikamenyesha ko abarara hanze bahura n'amagogwa menshi kuko imbeho n'imvura byose bibahitirako
ego mabaraza kabisa mashambe benshi imvura iguye mbahayemo uruherezi irabashikira nyine irabashikira kandi baca babyuka babyuka bagahagarara nyuma imvura ihise bagakubura amazi basi bakara nyine bisondeka bari ingorane mu ncamake n'ibibazo kabisa
ivyo biruko mu gihe abo banyororo barara hanze harimo n'abatagira ico kwipfuka bamwe muri bo bagakoresha imifuko mu kwipfuka
barakanya ntibagize bipfuka birenge cyose mu mifuka bishoboka kandi atifuka amagunira ingorane zo kubaho nabi zisa zibaboneka ko
abapfungwa bo mu ibohero rikuru rya Gitega basaba bashimitse leta y'u Burundi na cyane cyane umushikiranganji w'ubutungane kwibuka ubuzima bubi babayemwo bagaheza bakagabanya ibitigiri byarenze urugero ry'abapfungwa biri mu mabohero ni mu gihe iryo bohero rya Gitega ryari rigenewe abantu 400 ariko ubu hariyo abapfungwa barenga 1,700.